Dumela metswallenyana, ka la 24 Lwetse ho tlotla ho ketekwa tsa botjhaba Afrika Borwa. Ke ka ho thupello ya rona e leng ka tsa botjhaba tsatsing lena. Ha re utlweng he. Ona ke mmapa wa Afrika, ona le dinaha tse 52 le metso e mmedi. Mme Afrika Borwa ke karolo ya dinaha tseo. Ena ke Afrika Borwa e leng naha e re phelang ka ho yona. Ena le di-province tse 9 ka palo. La utlwisisa ke re? Ena ke flaga ya Afrika Borwa. Flaga ena ena le mebala e fapaneng, mme mmala o mong le o mong o emetse moelelo o itseng. O kobotse motswadi kapa mohlokomedi hore na ebe mebala ena e emetseng. Le a utlwa ke re baratuanyana? Mona he re tlo ithuta ka diqola tse nne tsa lefatshe pele re tswela pele thupellong ya rona. Ke Leboya, Botjhabela, Borwa, Bophirima. North, East, South, West, ka Sekgowa. These are the cardinal directions, diqola tse nne tsa lefatshe. Le a utlwa ke re baratuanyana? Le boloke tsebo yeno le seke la e lebala hobane re tlo tla re e sebedisa thupellong e latelang. Mona metswallenyana ke di-province tsa rona tsa Afrika Borwa. Tsane tse ke itseng di bokae ka palo? Di 9. Ke KwaZulu-Natal, Kapa Bophirimela, Kapa Botjhabela, Gauteng, Kapa Leboya, Foreisetata, Mpumalanga, Limpopo le Kapa Bophirimela. Ha nako ya rona ya dithupello e ntse e tsamaya metswallenyana re tla kgona ho kena provinceng e nngwe le nngwe re shebe hore na yona e tsejwa ka mosebetsi ofeng le hore na e tsejwa ka diketso difeng. Jwale he re tlo sheba hore na ke dipuo difeng tse buang ka hara naha ya Afrika Borwa. Dipuo tsa se-Afrika di 11. Ke Sesotho, isiXhosa, Seswati, isiZulu, Tshivenda, Xitsonga, Sepedi, Setswana, ho latele English le Afrikaans. Ka le leng la matsatsi re tla qoqa ka hore na hobaneng bana ba sa ithuti dipuo tse ding tsa se-Afrika dikolong tsa bona ba ithuta English le Afrikaans haholoholo. Puo ya rona ya ho qetela metswallenyana ke puo ya matsoho, e leng South African Sign Language. Ho na le buka e ngotsweng ke Leboha Masango e bitswang Mpumi and Jabu's Magical Day. Ho yona o ruta bana hore na ha ba bua ka puo ya matsoho ba bua jwang. Thupello ya rona ya tsatsing lena e fella mona he baratuanyana. Ke mafelo a beke, ebile ke mafelo a beke a matelele hobane ha ho sekolo Mantaha. Le phomole, le je dijo tse monate, re tla bonana nakong e tlang. Bye!